te whāruae. Aha kua te aha mukore, kia whakarono mai ki ou I kore kore ana, ka whakaro ake a te aha, e kore noa e tahi e rereke. Kia maki o pai tawhiti, aha ko te kokei, e mana nui tō te aki, hei aha te whakaruiti. I tiro ki tua tuara e Whakarono ki nga wai o roto e Kei wehi I te wehena I tō awa Tiro ki tua tiro ki tua tua Roto pākoro e Kia mai au e kore rere I mohi o e nui no atura Tōku ora nai na te hiraira He ora nā nā kau kei tuara Kei tuara Tiro ki tua tuara e Whakarono ki nā wai o roto e Ke wehi te wehe Mana nui tō te aki Hei aha te whakaruti Titiro ki tō
Everything is kapai throughout the land. We want to shake your hand. Hai ere mai. We're proud of you.